Kibwana anakwenda kurusha mpira. Stefan Aziz Ki, mwamba huyu hapa amenyanyuliwa na amegeuza jezi. Wanamwambia wenzie inabidi aivu. Kibwana anakwenda kurusha mpira. Stefan Aziz Ki, mwamba huyu hapa amenyanyuliwa na amegeuza jezi. Wanamwambia wenzie inabidi aivue alafu.